Azinkwevu zamakhulu nengwevukazi lutshana namhlanje eli qela lizwi labembola lisuka entshona koloni namhlanje into esiniphethele yona kubonakalalisa kule ntlungu sikuyo namhlanje yamakrwala aswele kumhlane nezolo kodwa ke nangaphandle kwaloo nto kwisithethe sasendulo ikwekwe xa isoluka esikhwetheni ifika ifundisa umthetho eza xa ibuya ibuye iphinde abafana bayamkela ngokubonakalalisa uba iyayazi nale nto sekukhalisa ireyidio esikhwetheni ke namhlanje sizonibonisa loo nto yintlombe yabafana khawubaxelele mntakabhatyi uthini ba usitsho
pasto kuba zinonophu zasekhaya kambe ke mnakanye uswenza made ndizawubhoka ndigilisisa kwintethetho kuvambana sithi namhlanje kuyabhujwa kuyaswelekwa esuthwini kanti kambe kwaswela intlonipho makhe sikhutuke sijonge kundelahle ke sibuye sibe nenkathalonga abantwana zeninganyengeza azakwazi ulale ekhwestheni kambe kwakunganalo esuthwini kukhethwa umhla nezolo namhla imaza ndizalayo uzingize yawuguge ngenkani ndisiba phantsi awu awu namhla ndithethempengempengeni ndithethempengempengeni nomoya ekutika iyalila inile labantu labasesuthwini ithi bayabhubha babhujiswa zizifo ithi bayabhubha
I'm going to go to the house.